Yo, nakufika hapa Baringo High School bana. Kitu ni clearance bana.
Baringo High School.
Kijana Josephat. Uko kem bana, ulikuwa unaterrorize bana. Wazuri pata kem ngapi?
A
minus.
Hey,
mimi nikawa B mtu wangu.
Na kilikutenda.
Wiko na vitu zingine sikuelewa bana. Nice. So ndo hii shule. Kwanza ni